Get down.
Saboda suna magana cewa mai dalilin da nake zagin Obasanjo